Dead Kobits.
Nganyora tamba misozi mumatama ichi chururuka. Handichanya tosiva zvakaitika pamwe iwe uchasiva. Takatanga kutukana, tikatanga kurovana, tikatanga kutisana rudando kufara pehe.
Daylang and the Nerimati, that's how he went and divorced me.